seba ne mukupepa. Wala wokupito mwakosa. Chikanga fye na basalwa. Basendelwe fye kumona bo. Chiwalete anye umba. Ili abantu abaluchu. Abala paka sabonse. Aba kwa tefunde no bunte. Kwa labo kusunyo mulopa. Nemfwe shapavu kangalume. We ukwe chokutwi umfwelyo. No kupala mina Yesu. Kebu Kristu wakupimisha. Uvule fwa ikapayo. Pantuke sakana Yesu. Mebo bulwi na bukosa.
Undwile, undwile, Yesu wani. Undwile, undwile, bulwi na bukosa.
Undwile, Yesu.
Undwile, Yesu wani.
Undwile, nebo.
Undwile,
bantu.
Bulwi na bukosa.
Bambi mitwe ikaputulwa, bambi baka baka kilafye, kumyotoka no kukululwa. Bambi nkanda shamu makasa, baka funya no kubenisha. Mutu fiela utuatwa, Mikaeli undwile. Abo Yesu ala mona, kutitabaka kwanishe. Alaba senda mikotulo. Wishilie kotuka kumana.
Undwile, undwile,
walwile mose.
Yesu wani.
Undwile Yesu.
Walwile
Yesu. Mubusha mwafala.
Undwile,
walwile mwakale.
Yesu wani.
Undwile Yesu.
Undwile, mubulwina mukosa.
Kalipa, Yesu taka kokoleyo, bantu takwa kabyo kushita, no kushitisha kwineyo, panu matwa chulisha, elyo wanse tukapunda, yangu mfumu twalelo lela, iyo ya isa tutushe, defilamba fika pukutwa, kundupisha kwa Mikaeli. Kalwila wabantu bakwe, nokutu senda kumwesu. Ifyo fine wimini nelelo, efyo kemini na pabulwi. Alesu vilo Yesu, yafisa mamuli Yesu kalwila.
Undwile, undwile, undwile Yesu wani.
Undwile Yesu.
Undwile, umumulwina mukosa.
Undwile nebo, undwile Yesu,
undwile
nebo,
undwile
Yesu,
undwile nebo, undwile Yesu.